umuhari uharanira agateka zina muntu ligiteka wasohoye icegeranyo cyabo ucukwezi kwa 11 munyonyo umwaka w'2021 mico cegeranyo ihonyango rya teka zina muntu ryifashe ukukurikira abantu 36 nibo bamenyekanye ko yishwe muri bo hatogwa ibiziga by'abantu 16 abantu 9 nibo bashikiwe n'amabi afatiye ugitsina abantu 7 nibo bahagaritswe maze baranyuruzwa biwabo barabura irengero ryabo abantu 10 nibo basinzikarizwa ubuzima n'abari mu nzego z'igihugu hamwe n'abantu 32 bahagaritswe bidaciye mu mategeko muri abo bashikiwe nayo mabi harimwe abakenyezi 6 hamwe n'abana 5 bishwe harimo kandi n'abakenyezi 3 n'umwana umwe basinzikajwe ubuzima bimwe bitatortu hakabamo kandi n'abakenyezi 4 bahagaritswe bidaciye mu mategeko abari mu migambwe nabo barashikiwe nayo mabi harimo abanywanyi 3 b'umugambwe SNDFD n'umunywanyi umwe w'umugambwe SNL bamenyekanye ko babishwe akabaho n'abanywanyi 3 b'umugambwe SNL bamenyekanye ko bafashwe baranyuruzwa imiryango yabo irabura irengero ryabo abanywanyi 3 b'umugambwe SNL n'umunywanyi umwe w'umugambwe SNDFD basinzikajwe ubuzima n'abari mu nzego z'igihugu arimo kandi n'abanywanyi 17 b'umugambwe SNL hamwe n'umunywanyi umwe w'umugambwe SNDFD bahagaritswe bidaciye mu mategeko maze barapfungwa bijanye n'itogwa ry'ibiziga ryagumye ryibonekeza mu gihugu aho bihutira kubahamba kandi atamatohoza akozwe kugira ngo abagikoze ivyo vyaha bamenyekanye cegeranyo kandi kirerekana ibibazo bijanye n'ivy'ubutunzi n'imico kama